moo moo here and moo moo there, here moo moo, there moo moo, everywhere moo moo. Back to moo tube. My thighs, moo moo.